kutoka boma yangu chini. Nashukuru mafans walikubali kudance. Hii niko all fresh. Nangoja dopa next. Team siko rada, unajua tuliinvest. Tulitoka ligi so, sino cheza na maso. It is all it is.
Haya, tuwapongeze wakianguka nayo. Tumemuona His Excellency pia anaanguka nayo. Your Excellency, sasa kwa heshima, naomba